Ndingunotshe. Laa nto yake yathi qwalaselwa apha ezantsi kwesinqaseqheya yabhaqwa nam soze ndiphinde ndibonwe. Emzantsi sele ndivele nangayityholweni, mna ndilaa nto nina nithi usoze. Ewe mntakwethu, usoze. Ndixela isitulo sodaka. Mna nodadewenu ugqityiwe selishishini ekudala labhanga, sawubuphinda uyiveke liba lethu. Nam ndawuyiphika ndithi zange ndahamba phaa. Rha, xa bendingubanka kade athi umsiyana umntakatata ndichebe ikhadi kakuhle kanje ndibe ndizithwalisa isikade. Nebhayibhile lithi qhamani nandye, zange ndayibisithi ithandana nditshate lo nenyana bhanqwe ukuze ndayabhadle. Ndawuyothulela isadlokolo ndibeke phantsi umnqwazi indoda enawuyazi okanye ithi ngayichaza iyona nto siyifunwa ngabafazi ngoku nabi ngathi abakazazi. Sayeka kaloku lobola ngenkomo, silobola ngemali nemoto, yiloo nto ingqondo yimkamkhondo. Ndingunotshe.